Gitega Entertainment TV tubaramutse tongere tubahe nikaze turazi ko muri benshi ma muri ko muradukurikira benshi muturindiranye igishika twarabwiye yuko imbonesha kure yanyu hari bishashi giye kubazanira bidasanzwe hatuzaza turakora ibiganiro bitandukanye haba kubidufasha kwiyungunganya mu migambi yacu haba kubidufasha kunezerwa turi ko tuvuga umuziki abantu bose kubijyanye no kwemera kwabo hariho byinshi twamaze kuba tubategekaniriza abakunda iby'inkino namwebwe ntitwabibagiye ko murazi ko muri abantu bacu kandi mwe muri ko muratubwira yuko ibiganiro tubashikiriza bibanezera uno munsi tukaba dufite ikiganiro kidasanzwe numwe mu bagize ico bakora kugira umupira w'amaguru utere imbere hano iwacu kandi afite n'interano nyinshi yotanga kugira bikunde umupira ushike ku rugero rushimishije uwo mutumire wacu rero tukaba tumufise ngaha imbere yanyu kandi twamubazaniye kugira namwe mubandanye mubinezerere cyane ibyaje kudushikiriza mbega uwo mutumire ninde reka tumuhakanya yidondore
murakoze cyane jewe nitwa Lule Shulungu Emery Patrice
Lule Shulungu Emery Patrice turaguhaye ikazi
murakoze cyane
Iryo zina riragoye si benshi kumbure bari bamuzi Patrice Lule Shurung mwe saravuga iyo yumva rimworohera mbega Lule ninde
Lule icyo gisigura
shaka kuvuga presentation kubatari bamuzi presentation
ah okay
kuyiye nyene
bon jewe uko nasiguye izina riwanje ni Lule Shurung Emery Patrice kaba navutse en 1952 le 1er janvier
na kabiri
le 1er janvier
itariki imwe yo kwa mbere ndetse mukamuheruka no ku
ukwezi kwa mbere
muheruka no kugira anniversaire
ego
isabuko turabakeje ati rero muandana
ego me anyuma jewe nagize amashuri y'iwanje mato mato iwacu Kongo ndagenda Kinshasa narahabaye ndagenda Lubumbashi narahabaye hanyuma mu Burundi naraje muri 1971 naje nkurikira umukuru wanje yarakora muri SNCZ ya societe ya y'ubwato gutwara abantu na marchandise byose Allora, icyo gihe naraje kubandanya kwiga Bujumbura hanyuma nejeje nakingira narashomereye imyaka ishiki ine nararonga akazi naciye ndonga akazi rero muri 82 yo naciye ndonga akazi muri ministere ya travaux public muri direction générale ya coordination des équipements aho batanga ama parcelle aho narahakuriye kuva muri 82 kushika kuri 84 muri 84 rero nacya ndonga kazi igitega muri CPGL muri raze ya CPGL nashitse no igitega tariki zibiri ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe 1984 kushika ubu niyonzi ndubatse ndafise abana 12 babiri barahise bari kuba 14 abariko rero ni 12 alo igihe nashyitse nu njye naruta narubakira umugore wanjye muri 81 umwana wa mbere turamuronga muri 82 kushika ubu turajyara igitega nibaza myaka 30 ningahe tumaze kubihitega
Lule mbega mwinjiye gute mu bijyanye n'umupira w'amaguru ko tukuzi muri siporo winjiye gute
ego muri sport jewe nasanze ndi ndayikunda kuba kubyinshi asangiriyo narashimira umugwi wita Daring Club Motema Pembe mvuyeyo nje Lubumbashi narashimira Tupuisa Mazembe kandi narayikunda cyane hanyuma igihe nashyitse Bujumbura naciye nshima Inter FC kubera yari ifise mayo isana Tupuisa Mazembe ya Lubumbashi naciye ndayishima mugabo hari umugwi wari ngaho witwa Fantastic mu prezida wayo yari umukongomani nanje bacha banywega chamba mu mambre bayi mu mambre bacha bagira ama election chamba secretary wa Fantastic Bujumbura na bayi secretary wa Fantastic yena bu Bujumbura ndinyo kitse gitega nasanze hari migwi kugera kundo umupira wa maguru naragenda kuri stade ndaraba uko bakina nibiki bo hanyuma naraba mu Magarama Magarama rero twari tufise abagenzi twari tusangira akacupa tukunda umupira tuvuye ku gacupa tuca tugenda kivuga kuraba umupira jewe mu mutwe wanje nama ndishyiramo kurongora umugwi natanguye kubera je ndwara abakongomani mu province centre est yose igihe ndiko ndagira amaresansema mu wajya ama province niki hose twama tuvugana n'iby'amasport hanyuma igitega natanguye kuorganiza ekipe y'abatama y'abakongomani twarakina weekend twarahamagara bo muri Congo turakina n'umupira w'abandimwe turagira aka reception turaganira neza baratumira natwe turaje Congo gukina uko nyene hanyuma hari igihe ngahe gitega umupira waciye wakuwahagaze bibaye uko abakunzi b'umupira bashya babona yuko wapi naki kigenda bacitugira inama kuri stade twara abo muri kati Swahili twara londira ni twese tutiyoya tutegereza kuvyura umupira igitega tuhejeje inama ari tuca tugenda umwe wese arabi kintu yo ufasha je rero na chingenda ati aha ndavuga turi ku kabare nyene arebis niyo twama tuhurira nda propose abantu ti none ntushobora kula bukundu tutu tuyunganiza tukagira ka club turishanja turagira club yabatama bo yo club yabatama yari ukukina umupira gusa usanzwe wabatama nyene kwinonosora kuri weekend hanyuma gihe naje kwinjira muri stade igihe hari mu prezida w'umusongati yagiye mu Rwanda iwabo gihe cy'amagume giheze yaciye agenda ataha iwabo jina kimbona ati iyi ekipe mutongati ndayikunda cyane aho nari mfise ekipe iwanje yitwa Jingaiji
yari yabatama nayo cyane
yari nyene yabatama mugabo twafatana aba jeune turabashyiramo kugira tube turatumira abandi ba jeune makipe ya ba jeune
aramahiganwa maja gukina canke kwari kwineza
oya kwari kunezereza gusa tutumira abandi ba province nibiki turakinana hanyuma cyagihe nari mfise abana batatu yo wanje ba mbere bose bari batanguye gukina umupira bona kiriyumvira ati reka ndabukundu ngirishi nama na bamambre bose bamusonga ati jewe nashaka ndayirongore ndabatumira baranyitaba turaganira turagira komite maze kugira komite turafata bajwe tura turabarasambla turabashira hamwe allo icyo gihe na ibintu byinshi ma possibilité to fixes qui jewe nyene nari president na chamba kandi umumenyereza narakora kushika kuba ku 7:30 kushika saa 9 nigice nyana na mamba ku kazi vuye ku kazi ndashika muhira nda ndabika ibintu ale kuri entraînement directement ndatwara bakinyi jenyene nabaduga na imisozi turamanuka nanje ndimo tukenda turara ale tuvuye yo tujya mu kibuga entraînement technique ukunyene ale buhoro buhoro turatanguza championnat igitega aho hari ekipe Musongati Zebre Tujene hari Marago hari indi ekipe nibagiye yo mu Kiswahili ndazibagiye
ariko tukiri ngaho kuba umumenyereza kuba umuprezida ibyo bintu wabikora gute harabagufashe byarakoroheye
mu byukuri ariko ndifatira nje nyene kubera icyo gihe ingorane twari dufise ni y'amahera yo kuriha mu koca cyanke umumenyereza nari yungunganya n'abandi bamambre bake baramfasha twari tufacana na bamambre bamwe
ego birumvikana yuko ikibazo cyari cyari cy'uburyo ariko musonga ati cyo gihe ngo mwarakina n'inkino bikagenda neza mukaronka amaresulta meza byo byava ku kimwe cyo gihe
bo musonga ati urumva navuze yuko hari activite imbere yaho mugabo ari periode byaje gushika bikabanga ibintu bihagaze twaci tubyura kandi ama activite tukashya ama equipe zose zikitaba tukatangura championnat kandi icyo gihe nije nayitwaye musonga ati nije nayitwaye muri championnat national ndi president ndi entraîneur jenyine no mu madeplacement narafata umuduga w'akazi ndajya kwambura matari aranshyiriramo gitoro ari cyatumye abari mu rumonge n'abari hehe ndatwara abakinyi umuduga w'akazi
eko turumva yuko waciye muri football mbega ubwa mbere warakinye umupira uretse kujya kuzezwa ibikorwa bitandukanye mu mupira
yego jye narakinye umupira na nicyo gituma nawe ukunze cyane kandi nakina kuri 11 aho niyo bibanza biwanje bibiri nakina ku mupira
n'abana bawe benshi umenga n'abasatiritsi n'abaja kurondera ibitsinda
yego hari leteta imbere nya yari nguvu cyane kandi baramuzi gitega hari Fabien baramuzi gitega tende bose barakinye mu musonga ati
no mwigeme
barakinye no muri magarama nabigeme banje Sifa na Catherine barakinye mu mugwi wa province y'abakobwa nga gitega
yego turi ko turabandanya mu ibyo bihe warahi wacu hawa mu Burundi cyangwa muri Congo mu mupira hari kintu cyora kuvuga ati iki kintu sinzocibagira ko cambereye cyiza cyangwa ikintu sinzocibagira ko cambabaje duhere ku byakugendeye neza ku bintu uvuga ati iki sinzigera ndacibagira cyabaye cyiza muri kariyeri yanje yo muri ibyo mupira narimo iki cyiza utazokwiza
icyiza nibaza ko igihe cyose nabaye cyinanezerejwe n'ukuntu abantu twakorana banyifatira neza baranyifatira neza baranyumva amakonsenda baha mu bamambre surtout abakinyi bobo sinovuga kweri bakinyi bari banyumviriye neza gose narakura abakinyi mu musonga ati narazanye abakinyi ndababani Congo ndababani Bujumbura ndabaha prime jenyene ndabarazi wanje ndabagaburira mu kugaruka ndabaha umwe wese prime yiwe akagaruka mu icyo nicyo cyanezereje kubera nabonye ko nakoze ikintu mu buzima bwanjye cyafashije abandi kiramfasha nanjye
icyakubabaje nacyo vuga ati sinzigera nibagira ngeze mu myaka 70 no munsi mugaho sinzobyibagira igihe
ega nubu ndiko ndi mugusubira kurongura yindi ekipe nagomba gutegura kandi kurongura yindi ekipe magara mana ngomba ndayisubiza
myaka 70
ndacyakomeye bane rumba cyamba baje igihe navuye muri Musongati igihe natwaye Musongati muri Ligue Nationale ndazana umuduga ndawushikana aho twumvikanye ndashikanye umuduga urumva twari tugiye mu rumonge gukina uko kugira abajuwere binjire mu muduga atangura kwinjira abafana ndababwira ebana mwe murinjira banza mureke abakinyi binjire hanyuma namwe ibibanza bisigaye murinjira nangorane tujyane bo baranyishura nabi bo kubera petetre umuntu ashaka nasigare n'ibiki mbwa mu bwanje iyo niyo sinzokwibagira narashabuye rwose ibintu bambariye sishobora kubisubiramo mugabo yanashabuke nasipotse turagenda turakina umupira turagize match nil kimwe ku kindi aroro kushikino nakimvuga ati jewe basi ndahagaritse ku Musongati icyo nicyo cyamvanye muri Musongati
uno munsi abariko baradukurikira barakenera kumenya mbega umupira wo muri iyo myaka ya 80-90 ngaha iwacu ugerageje kugereranya n'uno munsi nivo niyo nshaka kuvuga abakinyi uraba ukuntu mu kibuga bimeze ukuntu imigwi itunganije muri rusangi ugiye kuraba hari itandukaniro ryo muri kahise n'amahigano y'uno munsi uri kurabiraba
yego cyane urumba muri cyo gihe sico kimwe nubu icyo gihe hari igihe ufisa abakinyi mu kibuga 11 mugabo umutima ukaba uti jewe ndazi ko abakinyi babiri aba cyangwa batatu barakora neza kuruta abandi kandi bobo barashobora kutuma dutsinde ubu rero igitandukanye ni kuvuga iki ubu rero ni jeu d'ensemble. Kera hari individualité. Ubu ni jeu d'ensemble. Nguvuga umuntu wese ategereza kukina aziko jewe njeje ikiniki. Mugabo kera mwarakina mugabo umukinyi umwe entraîneur akamubwira wewe nashaka ikitsindo kiwawe ndakibona. Ukabona umukinyi aritaye mu kibuga mbaka kironge arakirondera akakironga. Mugabo ubu abakinyi ubu bakina ngumuntu atabishaka usanga umukinyi mu kibuga ariko aratembera umupira uriko uragenda cyanke arahagarara akazi akarindira ko bamuha umupira ahari urumva kandi icyo rero ndasubiriye n'abamenyereza kubera umumenyereza utegereza kubwira akinyi ukuntu bagenda kwitora mu kibuga namaze kubona kenshi ngiye ku kibuga ngaho ndaba ukuntu Musongati isigaye kino ubu sicyo kimwe na kera
ariko icyo kintu wavuze caje d'ensemble kuko bakinira hamwe bose bavuga bagerageza gushyira hamwe icyo nacyo nticyari kiza gusumba iyo individuality cyangwa gukina umwe wese yirondere insinga
ego je d'ensemble niyo nziza rwose kubera abakinyi ni baruha cyane mukinyi mwese muriko murakina umwe wese aritanga kugira jeu d'ensemble aho bakinyi ni baruha cyane
twovuga rero nuko no munsi umupira uri ku rugero rwiza ugereranije n'umupira w'ico gihe mwebwe mwamenyereza mu kanarongoro iyo migo
bo umupira uriko mugabo je mbona nguri kurata usubira inyuma kubera nashaka mu bakinyi abakinyi ni bagira ishaka usanga umukinyi ari mu kibuga wibaza ko ntazi icyo ariko arakora mu kibuga arindira entraîneur amwibutse mu kibuga kandi ari azi icyo ategereza gukora urumva aho bitandukanye
Turiko turarangiza numvise yuko uvuga ati ndiko nditegura kugira ngira uwundi mugwi ndashaka gusubira muri football uno munsi nk'ushobora kurongora umugwi
umenyereza nashaje imyaka 70 ni menshi ni myinshi urumva nzorondira umenyereza na komite nzoba namaze gushyira tuzoganira turabukundu turondera umumenyereza n'uburyo bw'ukumuriha
ego turiko turarangiza mu tuntu n'utundi mbega abatazi Lule uno munsi bahora bumva n'akazina bayibita Tonto Tonto ryavuye
bon ako kazina ka Tonto jewe karanezereza cyane kubera no ama ubukunzi mfitaniye n'abagenzi ukunzi mfitaniye n'abagenzi baranga kunyita ku izina bakabona banyite Tonto rero ni ukuvuga barankunda cyane aho nca hose barankunda
Tonto n'umuntu akundwa cyane n'umuntu akunda no gutwenga Tonto nibikakunda mu buzima mu bijyanye no kwidagadura nibiki bimuryohera
jewe cya mbere vraiment ni umuryango wanjye tutanguye ku mugore wanjye umusheri wanjye akurikira abana banjye hanyuma abagenzi bose ndabakunda hanyuma binezereza bindi ni umupira w'amaguru ndawukunda cyane
kubera iki Tonto udakunda gushavura
bo gushavura jewe simu bwanjye vraiment jewe nshavuye nshavura nabi rwose kandi shishaka umuntu ashavuza yenda kunda gutwenga cyane cyane nabandi
nuko reka tugushimire cyane ku kiganiro tugiranye abakunzi ba Gitega Entertainment TV nizera ko mwashimye ikiganiro tugiranye na Lule amazina yiwe menshi Patrice Shulung n'ibindi byinshi cyane gose mwumvise n'akazina k'ubuhizi ka Tonto tubashimire muraja kutwandikira muri commentaire mutubwire uko mwakiriye ikiganiro cyacu ari byo mudushikiriza ariko tubibutsa yuko kuri YouTube turahari no kuri Facebook turahari ndetse muzoza muradusanga no kuzindi mvuga vuba cyane ibiganiro bitandukanye tugiye kubandanya tubashikiriza Lule tubashimire cyane
Murakoze cyane nanjye ndabashimiye cyane kunumirako iki ni kintu cyiza cyane kugira abakunzi b'umupira bibuke na zina rya Lule hose nca hose bamenyita president hose mu makartier yose aho nca Gitega banyita president gusa ndabashimiye nanjye
urakoze cyane Gitega Entertainment TV tubashimire bye bye